abisafoɔ nyankopɔn hyɛ obia medina yɛ ada so yɛ no akɔsi gyaba changes biambe na wohwɛ a mɔ shop madrɛse metingo awie nyankopɔn yɛ adom akyena saturday ɛyɛ yɛ ankasa yɛ papa apostle john pra ne maame ada no benkum so si yɛdaa yɛ a ne yɛyɛ no obi ho ka saa ɛne na yɛkɔboa no ne akyekyere ne berɛnti ɛkyɛ na yɛna wɔtwe da ɛyɛ 1 week ntie ne na ɛbɛkɔ akɔboa no na mebrɛse meti na asɛm bi kɔ so ringe bell ɛwɔ m'adwene na yɛnigye sɛm m'ani agye aa na ɛhyɛ me sɛ mene obiaa nkyɛ ɛyɛ asɛm bɛyi monim sɛ almost obia wɔyɛ ɔdefoɔ owiase biaa hyɛse yɛ ketewa bi ɔbrempɔn biaa hyɛseɛ sua ɛtitirifoɔ wɔ wiase ɔmagye din akɛseɛ nyinaa no ɔmo a ɔmogye din kora bɛko na ɔmaame na ɔpɛ yɛ ahiafoɔ paa nti wei ɛka kyerɛ yɛn sɛ ahiafoɔ ɔwɔ greatest opportunity sɛ ɔmbɛ make in life na ɔmo so na ɛmaki a ɛyɛ news meserɛ memfa mo nkɔ akyi maame bobɔ din bi nkyerɛ mo hwɛ ma mpɛ football no ɛyɛ cristiano ronaldo wokɔ na bakɔse ma a ne maame ne papa na ɔmo yɛ ahiafoɔ m ɛtɔ no na ɔyɛ ohiani ba bɛtɛ ɔbɛhyɛ abusua no nyinaa nimonyam mempɛ sɛ mɛsɛ mmerɛ bebree ɔbɛdi sɛ mercy mampɛ football de mu ne mercy ɔno nso saa ɔnkɔde na ne kankankan ɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ ohiani ba yɛka sɛ ohiani a ohiani pa ɔnkɔde na ɔsa yɛ akyakya ɛtena ɔntumi mmɔbɔ ɛyɛ obi na ɛbɛfaa no ɛna ɔpɔlehyɛ no wɔsaa no yare asa na ɔtumi abɛyɛ nipatisiɛ ɔbɛyɛ ne nnai ɛkyerɛ sɛ ahiafoɔ wɔ animonyam nyankopɔn de nneɛma papa adua ahiafoɔ mu mamefa mo mbra Ghana ha entertainment obi te sɛ saa akɔdeɛ ohia ne ba paa ne saa akɔdeɛ ɛnɛ nyankopɔn apagya saa akɔdeɛ ayɛ no kɛse ɛnɛ Ghana fa no anyina anim saa akɔdeɛ kyɛ sɛ mempɛ sɛ mɛmobɔ din bebree mamfa nkɔ business kennedy japan ohia ne ba ne kennedy japan metie ɔno ane interview a ne wɔka sɛ ahokyerɛ ne adenti ne first girlfriend kora mpo gyaa no ɛne na hyɛɛ ne den bekɔ aduru tɛ mekɔ gaa ne nkyɛn kora na gaa ne mpɛ sɛ ɔbɛhwɛ n'anim obi te sɛ owner service ɔse ne nkonnwa ne wɔsoa de bɛgu labour na sɛbi mpagya sɛ deɛ ɔbɛdi mpo ne wayɛ dɛn wɔnya ɛnyɛ ɔmo nko a wo woso just name them wohwehwɛm wobɛnya nkurɔfoɔ bebree aka na kyerɛ sɛ wo nyankopɔn wɔbotae nti a ɔde wobɛɛ wiase nyankopɔn wɔbotae nti a ɔma wo maame ne wɔpɛ yɛ ahiafoɔ nyankopɔn wɔbotae nti a ɔde wobaɛ ne adeɛ nti a ɔde wobaa bɛyɛ mo ani da hɔ ɛmmoa bɛmu mbu da mblɛmu a wofoɔ sɛ ɔma mboa wɔ mo andu mpɛmpɛnsoɔ bi mblɛmu obi da sɛ wɔamboa wɔ abrabɔm mo ani nyɛ den koko w'anim na nkonimdeɛ abotire yɛmfa ne tra saa kwa yɛde aniaden ne nwetaa soɔ ɛne akoma a ɛpirim sɛ mema ka sɛ mɛyɛ ne deɛ mɛyɛ ɛnyɛ sɛ a wontumi nwini da na ɛma wo werɛmfiri sɛ adeɛ biara yeretɛn a na ɛbaa bɛte nti ɛduru tam abrabɔ no yeretɛn no ɛhɔnom na nkonimdeɛ wɔ na ɛhɔ so na sɛ woanhwɛ yi a wobɛpaa ba na nnuame ndeɛ ɔmmerɛ bebree nsɛ wo time asɛm a maka akyerɛ mu ani da hɔ na kuku w'anim nti ɛyɛ metaa wɔ asɛm bi a meka sɛ just keep moving forward mu ani nyɛ den nyankopɔn nhyira wo sɛdeɛ biara hwɛ me YouTube no ɛyɛ nak tv nag na wobɔ tv account subscribe to me channel facebook ne yɛno na akɔsi gyaba official nyankopɔn nhyira obia na ɔnyɛ obia kɛsɛ god bless you am love you am kiss you amen kɔkɔmɛnibɛsɛ wɔyɛ me taste